cyabuze nyine ikintu nk'ico
niyo rwangirageje kuraba ara kwite mu gihe cy'u Rwanda bega mu gihe cy'u Rwanda ho nubwo yabumenye wakuye yo apare ya music yawe
kwigurisha niko novuga ndi kumwe n'umugenzi wanje tubonye bwije cha turariyo twaye ture cyane abesha mama ngo abantu bamfashe
Ngo wagufashe kungu
Oya bamfashe nyene mba ngo bamfashe barusha hari
Cyarenze wagufashe
No
Kumbe wari wagiye kwirarira mu kaboate cyane
Yari muri boate Muri avana
Kanye nkuri dusumira ngo arakundana na Diamond Platinum
Mureke kushareka kureka
Oya nivyo nana kinga nibisanzwe cyagiye wari hit kandi warufite note Niko mwarakundanye
Oya no
Ah yashikaga basa kabizu
Ninga kujya bavuga
ngo kabizu ho ka Diamond Sim Ninga
kunakundanye na Lodito
Biri ruhajya vya vire nimigeze mukundana
Isaac TV.
Yes, we know how we do. This is home, Mr. Home. Behind the camera, ni Juma Jux mkwa mabiko na miso sumutuza na masana mameze neza chane gose. Uni star boy kuli mikoza Aiza TV. Awandanya kubaza ni vishashi, ni meze neza chane. Kreasio nyishi. Izi nizi kreasio zambere. Iko nizi ni mnachazi wana. Ninyishi chane mrazi kutu wakunda chane. Wanu mwese mudugulitla na kwe Aiza TV. Turazi kumuli benshi chane. Mwuri muhigu bitanduka anye. Haruwa DJ Kisi wa Saido Nyanka. Haruwa benshi chane. Haruwa Mario Baroteri. Ekana Aiza Classic ndaza rekora dukuli kirana reka tubashimire mwese kini cha kiganiro home ntidutewa sana tubandanya nibikorwa twacha dukora ibikorwa hamad ibintu bikagenda neza cyane gose no musi nabazaniye umuririmbyi kazi nuvuga ariko no umuririmbyi kazi musanzwe mutari ko murabona cyane gose yakoze ibikorwa byinshi yakoze indirimbo ari kumwe na Diamond Platinums yakoze indirimbo ari kumwe na Rizo Manizo yakoze byinshi cyane gose no musi ku ndirimbo ya dusohore yitwa fresh tashimiye kumuzana mu gambi ga Isaac TV kugira bigende neza cyane gose ndavumbura bikenewe cyane nkazana bishasha yes Yes nababwiye muri intro nababwiye yuko no muri nzikazi no vuga ko yakoze byinshi cyane yararimbye indirimbo ari kumwe na Diamond the Platinum zari we Simba ahirwa no gudusorera song nziza cyane gose yise fresh ni indirimbo imeze neza cyane mu kumwakira mu bwambwe Isaac TV kwera ni rya mbere tumwakiye mu bwambwe Isaac TV araza kuturimba indirimbo yewe nshasha fresh kugira tumwakire hamacha tubwira ni byinshi tuza kumubaza kuko nanye kugira nshike hano ari no umufana we yambwiye tuze kumubaza kino kibazo eh Kani ndazi ndaza kukimubaza ko biri kose. Reka ndamuhe micro ya Isaac TV. Mabuja ni bon?
Ni bon ni bon.
Eh muko kwakira gatoyi uradushishiza ko gato indirimbo fresh ni indirimbo no vuga ikimeze neza kandi much respect much congratulations wabikoze neza cyane gose.
Umeze fresh.
Yeah.
Undi nda stress.
Yoho.
My love love love. My love love love.
Sikia sauti.
Umeze fresh.
Yeah.
Undi nda stress. My love love love.
Undi nda fresh. Undinda stress eh mbega ni mutama cyanke ni
ibintu nkivyo nyine
mutama nwa kurinda stress
ibintu nkivyo
okay mujambo rimwe tukitangura gatoyi turashaka kumenya mbega Olga muri kino geniki afisa abana bangahe mbega arubatse kuko benshi bagukikiranye kuva kera no vuga yuko mu bigeme dusangwe tuzi ba kera bakoze muziki kuva kera ndetse n'abahari ubunye ba Estanish bataraza uremo bambere urubatse ufisa abana bangahe cyo ni kibazo cy'ambere kugira abantu badukurikirana bashore kumenya byinshi kuri wewe
Bas ndafise umwana umwe muganda ngo ndubaka.
Eh nago ubatse. Kwe kutarubaka mabuca.
Abija fika tu.
Eh umunsi nturagera.
Eh
yabuziki yabuziki yabuziki. Eh
navyo.
Turumva ko hari abantu bakurinda fresh mabuja. Eh turumva ko hari abantu bakurinda stress.
Ba imana ntinabipanga petete.
Eh
kode sino kwipangira
ariko umunsi ni wagero za duha invitation
cyane cyane
kugira tuyishikire okay no muririmbyi Olga no vuga yuko yaririmbanye no muririmbyi Diamond Platinums no vuga yuko ataratera imbere ataramenyekana nkuko ari ataraba CEO wa WCB mara ririmbanye mbega no musukuru kuri abona Diamond urugera ageze ko cyangwa nugo ugeze ko wewe wiha imaji yahe muri wewe ni za meditation zishaziza muri wewe
okay
Urumuririmbyi wakoranye n'umuririmbyi Diamond Platinum zataratera imbere sivyo Ni yari bwatera imbere ariko aho tugeze ubu onye ndetse wari kumwe na Lolilo Manizo mugari izo ntarashika aho Diamond ageze kuri uri kurabona Diamond umuntu maririmbanye indirimbo nkijya anye ukabona hageze nivya byimvira bica biza muri wewe
Nuvuga ko muwe safite chance y'ubuzima yego
Gato uno mwigeme no vuga yuko aririmba neza asanzwe agira na karaoke nje gituma niko ndamubwira aririmbe ni ndirimbo twovuga yuko tuvuze ko mwarimbanye na Diamond Platinum zari abantu bashaka kuvuga sifyo gatoyi kugira kuri ja refre
ndavyibuka gabane yaye
ijya ndirimbo irantesa
yaye imyaka ni
nubwo yuko nari ngira umubebe sinari bwa kure sinari bwa ariko mwaratuboneye izuba
kaisa ndavyibuka Regatama kuyumviriza irimba ndayumva.
Okay, ni ndirimbo fresh. Mbega gusohora indirimbo fresh. Why gusohora indirimbo fresh? Kuko hari umuntu ashobora kumbega ni true story Channy ni. Juste invitation.
Banovaga turirimba gusaba ibintu biri muri entourage.
Entourage.
Ibintu bihandi nyine ni ibintu bihari.
Nago ari true story.
Oh yeah.
Okay, ni kiganiro home tudatevye turabona amasafuri angaha turabona nimba burangaha no musi araza kudutorera umuceri uko biri kose namubashe namuha ibintu byoroshye nari kumuha dusongera ubugara ariko nca muvyumva
igana
mwe
mwibaniye iyo muzana nkabacumbira
azo ducumbira undi musi nta kibazo reka tumaze tugire promotion indirimbo fresh ngumeze fresh ndagufatira telefone ntacyo gusaka mikro aza kukagumana afite na telefone zimbyo ni Samsung Galaxy uno mu bebe wawe
ego
nguyu acha nawo ni mwiza basha si jewe mu bebe okay agakeri rero ngako onye hama tubandanye dukora igikorwa okay novuga yuko kuri jya ndirimbo olga hajya yarageze vraiment novuga yuko yarageze ku rugero rukomeye cyane gose hari umuntu yantumye kino kibazo itwa Frank novuga yuko ari mu Bushinwa mbega olga waririmbye kuva kera ariko ntibabona nyene ko ushika nyene basi ushike nyene ku kintu uba wifuza ko ndazi icyo wifuza nturagishikako waririmbye kuva kera kandi habuze iki kugira ushika aho wifuza barabona yuko utari kuratera imbere basi umenyekane babone yuko uri hit habuze iki
icambere nari maze 5 ans ntaje muri studio
ahubwo wimo je nawe indirimbo yawe heruka
oya justement mva ni 5 ans kwanza namaze ntagenda muri studio kuva 2015 ntaje hama canje muri studio ubu unye muri juin umwaka uheze umva nari nahagarise namaze igihe kinini cyane nicaye kubera kumvuza ubuzima nyine zituma karta gatoya eh umva ikintu cyo tuma nyine nashobora kuba ntateye imbere cyane gusa ni kuba nahagaritse eh umva nako kwa memo hagaritse
abantu batabona usanga agomba gutanga inoti yambwinda kubaza habuze
nyine ikintu nkico
niyo ugangirageje kuraba ara kwite mbwi gucu Rwanda mbega mbwi gucu Rwanda hoho nubwo aho bumenye wakuye yo apari ya music yawe
ya kwigurisha niko novuga kumenya ukuntu ushobora gusupport ku nyene kutuma muziki wa hotel imbere kugira icyo ba cyane cyane nk'akazi nkora sanze nkura ka live music
muri arena ni ugikorera cyangwa
oh yeah oh yeah oh yeah
ni ugikorera muri arena
oh yeah no nusi navuye no nkura muri na peace and love tukorera muri bar bwa mu Rwanda twakurira itarosti ibiki
mu Rwanda nyine warakubise karaoke nyine bavuga ati umwana w'i Burundi Burundi kazi none biroro uri kuratamba ko mbona wabaye mwinshi cyane ni bishimbo byinshi
wara gute tugerageze ngaha turiko ndabishobora
gerageza gato igira usanga wafunguye ibishimbo byinshi
ubwo nasanze mvyibuje kuva kera
oya kera ho byarafumba mbwa hoho ya
wibuke ko ndumubyeyi
aha wibarutse mbwa abantu muvyibushye mwibarutse muca mwibaruka umwana vyibushye cyane kubera riga mu mufisa hajya nini sinzi uko umuntu avyibushye ko nahajya hacya banini
aronka espace
abari we espace vide arona na espace ya reserve okay novuga yuko olga muri uno mwanya ku ndirimbo yiwe fresh uko uri kurabikora reka duhagarare gato ku ndirimbo fresh avuga yuko tujya muri vip privé gatonya ku ndirimbo yawe fresh uko washaka yuko abantu bayakira niko bari kubarayakira ni indirimbo iryoshye vraiment kandi abantu batarayira aba vraiment bakunzi ba exactive ijya kuri channel yiwe ni olga loli
Yeah.
Olga Loli official. Ejja kuri channel yowe vraiment indirimbo imeze neza na video imeze fresh ya kan. Natire ni nziza imeze bien. Basimbire kuyiraba kugira tubandanye kuronka ivyuzi nizo dushaka nizo tugwaye. Sivyo?
Cyane cyane.
Ginde muyirabe. Mbega aho washaka kwishika message washaka gutanga. Urabona ko
Ba no vuga gute umwanya ni munini cyane batambonaho. Ni munini cyane batanyumva. Ngo birasaba ko ndabashitura cyane ntabwo no konda ndavuga ngo ntago irashika nko ndabishaka. Hago akazi kacharikanye.
Okay, kom konsi aho nyene reka kubanyoteza.
Come conseil.
Eh reka kubanyoteza uko umaze igihe kirekire bacha baguhaga. Ko YouTube ni kwikora. Uko ushira ku biganire runyaro ibiganire nduko abantu baguma babona kuri update.
Nanje mungiye kwa update.
Twizere yuko soon indirimbo indi.
Channy, Channy.
Featuring cyangwa wowe wenyine.
Leka ndabikubikira. Mugaze yibona ico ndakwemereye gusa singiye kwicara.
Haje umwana wawe nimba tari bangayitwa gute. Nari ko ka OLGA.
Itwa Ishimwe Empress Liora.
Empress Liora.
Liora.
Okay, tunjira muri VIP gatoye mbega mu uwo novuga ko ari umugabo wawe. Uwo mwibarukanye umwana ari hafi cyanye. Tosho akumumenye nimba tari VIP.
Bahare abantu adakunda ko
ari mu gihugu cy'u Burundi cyanye.
Oya, oya.
Eh, mu Rwanda ni wazinda.
Oya, nta uri nka.
Okay, reka mvuga ati wete nsiko biri kose no kwifuriza amahirwe kugira ubandanye gutera imbere nka Isaac bitwa gushikiye kuvuga ati oh ariko numuntu afite talent umuntu azikuririmba afite nakajukeza kumvikana y'urukurumviriza indirimbo ziwe nico gituma nakuronde kugira dushobore kuyagarime kabiri gatatu kandi kugira tuduze n'indirimbo yawe byuzi zibenye
murakoze cyane
hajya oruga ari ikintu umuvyeyi wawe atigeze yibaza ko wokora mukumbu gikora atavyazi ukagikora winyegejwa sanga umvye waravuga ati ah urya mwana na reserve iki nashobora kugikora n'ubuga sanga uragikora
oya naracho kuko je cyambere mama wanje ari proche yande gose ndamugira ibintu byande byose
musanzwe mubana
yego
savye
ndamugira ibintu byande byose byo ngura kuvuga ngo hari ikintu cyanda yobatazi yego
byose arabimenye okay tugire insolite ya mbere wakore mama utazopfa wibage mu buzima bwawe
yari kera niga muri secondaire ngi 7e 8e niga muri 7e 8e me rero ntibanyemera gusohoka kugenda ngo ngusohoke nyene cyane agenda ndi kumwe n'umugenzi wanje tubonye bwije cha turariyo twari turi cyane abesha mama ngo abantu bamfashe
ngo bagufashe ku ngufu
oya bamfashe nyene mba ngo bamfashe barushira hari
cyarenze bagufashe
no
kumbe wagiye kwirarira mu mukaboate cyane mukamu
yari muri boate yari muri boate muri avana ndibuka shambesha mba ngo adufashe
okay uwo kura uwo fata imana igukuye amenyo igagukura amenyo ngana n'aba ex bawe yo gukura amenyo ngana
make cyane
nkanga dufise ufise 32 dans
nkata tugucu
ugacye sigara na venef ana ufise ba ex batatu gusa kandi nkuri dusumira ngo arakunda na diamond platinum
mureke kushare ha kureka
uya nivyo nana kinga nibisanzwe cyagiye wari hit kandi warufise note
inkuru umva ko ari inkuru ntabwo ari hayari
ariko mwarakundanye
oya no
yashika gasi basa kabizu
ninga kujya bavuga
ngo na kabizu ho ka diamond
sim ngo nakundanye na lodito
Lolilo hajya vya vire nimigeze mukunda.
Umva ni kurukuruko.
Loliana na Shani kwine mwari kugwana bacha.
Oya. Oya tugwana kubiri.
Rega. Tubwe abahungu utwawe umukobwa n'umuhungu naci umugira. Bwa bigeme ebana muragwana za komba zanyu zo gufatana.
Ma, umva ehozma. Muri gera umva iko je na Shani atwashwanye.
Eh, muri proshi cyane.
Eh.
Ariko kugijambo gukunda na damu ntigeze rifi.
Oya.
Nana kabije yagwara.
Oya nokure.
Basi bahe warare ni bizu ya damu ndi kuta. Rega rawo menshi bayifuza nti bayironke mugaki yagewe wari manaje.
Oya Shani kure. Sino kwibesha nibeshe none.
Mhm. Okay, OLGA pare yo kuva mu gihugu cy'u Burundi nica igihugu vrema yumvise ko bamwe bamubwiye ati cyakwa muri kino gihugu uca wemeraho nyene direct. Eh bana ndemeye tuyigire.
Kubayo
eh hapa rege gucu Burundi igihugu cyo Burundi ndazo uragikunda ni cy'amavukiro yawe nationality yawe ni Burundi ikindi gihugu hapa rege gucu Burundi ukunda umuntu wacha kugira ubunyene direct wo bagiye
kubera peut-être naraja mu zahari ya nyene zahari ya
ariko urafite igihugu uvuga ati
oya mvuga nyene ubuntwara hari ya nkagerageza nkaraba imo apa nga mu Burundi rumva ubuntwara aho handi mu bindi muri bya bihugu bindi nkagerageza nkaraba ano fa ko genda karaho
okay tubora bayimugiye ku Rwanda tubwira itandikaniro rya bigembe bo mugiye ku Rwanda nabigembe bo mugiye ku Burundi
muzo busanzwe
kuno bifata baririmba barundi kazi n'abanyarwanda kazi
abanyarwanda kazi bari bakora ibintu byose na professionalisme donc bari professionnel cyane mu bizaho
ego par rapport ya barundi ego wo guha utware association ya bigembe bari ni kazi bo mugiye ku Burundi nicaye wo hindura nicaye wo kongera ko kugira abantu ariko baradukurikirana bake bakugira umushefu munyene vyihuse
banogiragiza nyene guhagarara nyene tugashaka kwishira imbere tugakora gose tukareka kwisuzugura
Kandi kiganiro ntigihera mu cyero dahetse.
Kibaze nurukura mu mwanya.
Eh?
Nurukura mu mwanya ni mikro rwa
mata. Ukishira ngaha, ama ucukira.
Ama nuwameneka.
Ah, urashobora gushira ngaha nuwameneka turi hangana. Urashobora gushira ngaha mikro kugumiza hanyine.
You have many kumuceri reka 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 zo blage za gutu.
Reka 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 turundira si. Nawa ugiriye impuwe. Haya misho se nica nivya ibintu bitatu ngatuntu tereza gukora vya nkabikunda mu gihe uvuze uvyutse uravyuse ndi olga ngeze gukora ibintu bitatu misho yose tureje
imbere kwanze imbere ya vyutse nkikanguka ndondera telefone
haraba ko hari anye kuyandisa ka message
kanje nka mwaka bizu nkasha mvyuka rero
tutize gatonye Ukarawaka kabebe ka Yusuf kagahereza bizu. Numva bizu ni kugwa nabi.
Ya bizu ku mubebe wanje.
Hamweje kumwa bizu.
Nacha ndaba telefone nyene.
Okay, Olga yataza kuba umuririmbyi kazi cyanke umuntu asanzwe agira karaoke. Nica ikindi kintu yari gukora apare icyo. Yataza kuba ico.
Jewe.
Mu buzima bwiwawe wari gukora ikindi cyane.
Ndakunda commerce cyane. Ndakunda commerce ndakunda ibintu ba ibintu nyine byo gukura ibintu byo kwiruka ndakunda cyane. Umva sinzisho nakora muri ibyo na byonze. Mugase nibona mu kandi kazi.
Yes.
Nandi kunda bisha sinibona mu kandi kazi. Ariko kuririmba
niko kazi kawe niko ubona yuko no vuga yuko ni niho career ya wifuza yuko bizorangirana no kuririmba gusa.
Umva nifuza guko nogera kure cyane mbiciye muziki.
Uwozakagwa 2 miliyari akagubira ureke muziki ni wawureka.
Byongora hako no kwinvestisa 2 miliyari mu muziki.
Uvuga ati akubwiye ati byanga bikora n'ushobora kuyashira mu muziki.
Eh ntago no yashira mu ya nivyo ukunda aho nivyo ukunda ko yamenye ko ari muziki cyambere.
Okay, reka mvuga ati ni Olga O L G A. Pana uregi. Ni GA. Okay, ni organ uvuga yuko muri kino gihe uraje gukora kandi nibaza featuring niho zanga. Uwo kuzana Channy Queen akaguzana na Esther nishaho bageze ubu ko ariko bararirimba. Haraje manager, haraje nka DJ Kiss, haraje Mario Baroteli, haraje na Saidonyan. Akakubwira ati tora umuntu umwe muri abo babiri utegeza gutangura gukorana. Ego ushaka gukorana featuring na bose. Utegeza gutora umuntu umwe utegeza gukorana featuring na. Muri cyo gihe watangura ande ugaherezanye.
No, kuri yo quotation ya twoze gukora indirimbo nyishane. Ndi kubize a part za group za the cause.
Okay, muri cyo gihe wacitore.
Umva muri cyo gihe n'icamane hano nkagerageza na Stanish nkaraba kuno vyogiye na kosha n'atwoze gukora na kenshi cyane.
Yego. Ugerageje kuranka umwigiye makurikirana abaririmbyi kazi bane wacu mu gihundi. Ari akabazi ngenda kubaze unyishura ati no unyishura ati n'uyu. Channy Queen Stanish who is the best?
Lika tuvyihoze byo. Lika tuvyihoze kabisa. Je nega tuvyihoze.
Aranze kuginyishura kino kibazo. Wewe tumubwa Esther ni cyangwa ubwe Channy kune nana kino bari hose baraza kuvyakira.
Oya reka tuvyihoze.
Igurushijwe nta nakimwe.
Bose bari best kabisa.
Bose bari best. Mugari wo umuntu ari best than kuwundi.
Bose bari best kuri jewe.
Bari best kuri wewe. Okay, umusari wawe prefere kuri wewe umurundi ninde kuri wewe. Harabaririmbyi benshi tofise ba with design African badman tofise ba berry music tofise abaririmbyi benshi no vuga urungano rushasha pana bakera bajya ba big fizo ba sabbi bajya nabamire ka tubarekere hariya kandi nabarijeje
baruri nagenda kugira nti
tukire muri nouvelle
generation unzi kuva kera nabanzi nabanyegere baranzi Mustafa Fe banje wo murundi ni watumyejewe ankwegacene mu bintu by'umuzi.
Oya kuri wewe ninde?
Ni big fizo.
Big fizo uwo ni muri gente tujijere kuri nouvelle generation.
Ugambo araririmba neza berry music.
Berry music. Berry music tangi sosi bana tangi note urumva ko bagufana. Yes. Reka mvuga ati turindire bishasha biriko biraza kuri Olga.
Yego.
Twitege nundi mu bebe mushasha.
Oya.
Ava ko taragira mariage cyane uri mu bebe uzomuronka wagize mariage.
Eh kabisa. Na undi mu bebe ubu kweri.
Hajya ngo wifuza kuvyara abana bangana. Kwibaruka.
Oya, je ku senzu uyu mwana ankwiriye kweri.
Umwana gukwiye. Ni no ubunye ni wa ni wagira mariage n'undi muntu mutavyaranye mu bebe.
Byumvikanamo ubu nta gahunda.
Aca reka. Oya, urumva wo. Wo worongora ntukora akazi. Ka akazi reka. Uvyo vyo baho. Eh?
Ndabyo sino mwumvira.
Yego nawe mwokumvikana. Okay, ariko niki bazo mugira ndakubazi ari abantu bari ko baradukira nabo bashaka kumenya imyaka yawe. Barashaka kuyimenya.
Oya. Nta mukoga yivuga imyaka.
Ya bigeme babarundi kazi je mwangwe.
Nta mukoga ni. No niko bimeze, nta mukoga yivuga imyaka.
Kubera iki?
Si vyiza.
Abakoze amakosa.
Gusa ndashaje.
Urashaje ariko mbona ubwo muri umuje nuguma wibura
nashaje
urafata turejime twinshi gusa urari ko kugira sport
yo kuririmba gusa
kuririmba gusa ni ugira uwo kugira wiruke ukwite cross kuvangana
ni bishoboka
muri sona ho horujaye
ni bikunda
muri sona ngo ajya batamu
kwibeshera
muri sona ngo ajya batamu
ni yashona kunyisha
kwera gutora umukeri gusa
yamuga ni imbabura
Yimbabura turi mu gikoni cha wihangana. Okay, mu bibazo byinshi nakubajije, hari ikibazo nuba ntakubajije wari wifuza yuko nk'abakunzi bawe cyangwa abantu bakurikirana Olga nka message ushobora kuronka kandi message ifite akamaro kuri wewe.
Message nubabwira nuko icyambere ndabakunda kugira ngende muziki niko ndabakunda ashaka kubashigikira. So bashigikira ari benshi cyane baje ku mapage yanje ya Facebook, Instagram, YouTube balikinge ba komante basheringe bakora ibintu byose bibaho. Kugira baraye ko kanoti ko kwinjira.
Eh kanoti turagashaka twese kandi dukora kanoti no kugira tuje kuri telefone dushaka inoti. Okay, kabazo kanyuma urwa bamushize mu nzu nta nakime kiri mu nzu. Mugaba kiwe nta nakimwe harera mu nzu sikaye uri wenyene ni gitanda. Bacho bakubwira ati ushaka ikintu icyahe kimwe dushaka kugusigira muri inzu. Muri cyo giye wifuza iki? Kuko ndazi dukunda ibintu bitandukanye.
Telefone. Kuko bagiye byose bakagenda bitwaye byose.
Nene telefone umva yo kumariri kushonje.
Ari umuntu umwe? No, no umuntu sino umara nariye.
Ogaranya inzoga.
Oya.
Kubera iki?
Bazarana niye.
Sanga waranyoye kanyangira kwiki kibazo.
Nzarana niye.
Olga reka ndagushimira kubona waje mugambi guys TV novuga yuko nagakira mbona katameze nabi. Ikiganiro giheze araza kukadutekera ariko mutari ko muratura. Batubwiye kundi musazo dusonje.
Sanzwe ngo ni namaso ashimuse ndayakize.
Urayakize? Kubera iki?
Bona umuceri kuwutora reka nakaze.
Ntawaho urutora muri rusange ufise nk'abakozi batanu.
Oya, barahutora umuceri.
Uteka ibishimbo.
Barabuntorera ngateka.
Reka ndagushimire Olga kubona washyize hano mbo niteka kuri twebwe kandi turiko turabona abarundi kazi canke abarundi biwacu ariko baratera imbere. Tukabacisha mbere no ku binyamakuru vyacu kuri televiziyo zacu kugira babandanye gutera imbere. Tuba twifuza yuko mutera imbere ibikorwa byanyu bigenda neza cyane.
Murakoze nawe.
Mwagize neza.
Ndo ivo tu.
Okay, mu gusozera. Kukaririmbo fresh turagiye twende
ndakaririmbe
reka turiko turarunda promotion y'indirimbo kugira babandaye kuduza amaviews turayashaka
bagire
twende
yeah amazing fresh undi industry
stress
my love
yeah
my love amazing
fresh
undi industry
stress
I'm a lover.
Yeah.
My lover.
Yeah. Iyo ndirimbo genda muyirabe yitwa fresh ni ama ni madame cyangwa ni mademoiselle. Mvuge mademoiselle cyangwa mvuge madame?
Madame.
Reka mvuge madame, madame Olga ndirimbo iwe yitwa fresh, eh?
Madame w'icyongereza.
Madame w'icyongereza cyangwa ni wa France? Nuhi giswahili cyane w'icyongereza. Reka tumushimire kubona yashyize mu gambi ga Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose. Mr Home Star Boy niwe yari kuri mikoza Isaac TV mukubazana ibintu bimeze neza cyane gose. Umwaka no gukora cyane kugira tubandanye guteza tarazi wacu baririmvyi biwacu batera imbere byo bavyiza. Nta muntu numwe ufite beef mwese murazi ko tubakunda. Abantu mwese mudukurikirana muge abantu mwese mudukurikirana Isaac TV. Nimba ikiganiro kiba nka 10000 par jour. Tuze kuronka ku ndirimbo ya Olga Fresh 10000 par jour. Byo bavyiza cyane gose. Niwaje kuri ndirimbo ya Olga Vrema ufise ama mega. Nacuba ja kundirimbo yurawe uzo uri kuramuteza imbere kugira nawe abandanye kwinjiza kanote kuko twese kanote turagakunda nimba uri mu diaspora uri hose wagiye kurondera kanote nawe reka karonka ari mu gihugu cy'u Burundi byaba byiza gusumba behind the camera ni wa mutipe ni Juma Jux muri no misa siga afisa ama freshes sinzi ko yisiga mu korogo navyo Juma Jux behind the camera yes reka ndamushimire nawe yakoze akazi kameze neza cyane gose na Isaac Classic ari hose mwese mudukurikirana DJ Kisi Saido baba Mario Baroteli with designer nayo ni ndirimbo bwende kuyiraba Good morning kuri cheno yewe kugira tubandanye kuduza amavyuzi reka ndagushimire Olga sinogera ntaguhaye chance asante sana gushika ubwambwa Isaac TV bye
Isaac TV oh.